Yeah, ngaske ningandive wrong, guys, man, yazi. But nansi ke problem yami naba bantu bazenza woke. Kodwa xa baqwalasela bamamela, uzikufumaniseke ba, oh, half asleep, lo. Right, for this is a free country. Umuntu unelungelo ukwenza lonto ayifunayo in the comfort and the privacy of their own bed, umzekelo. The problem ke ngokusizwa wami, qala xa uzawuthatha la nto ubuyenza pha, uzoyigibisela pha kule internet ogqiba uexpect bathina masibize izimumu. Ah, with all due respect, sizwa wami, unye right there. Kuseshibhini kaloku abafundi kukho izimenxe ezifana nam. When we see some shit, we're gonna say some shit. As much as bawune right your poster unothanda ngedatha yakho, awunayo right to controller thina ba mas react njani. I point of view yam ngomjito nxibi night umzekelo. Ayinyanzelekanga bifane neyakho okanye uyithande for that matter. Right or wrong fondi nasungabi nazo opinions. But ke asiko lapho namhlanje man guys. Ne 3 months ka papa yake yathi ngomnye unyaka. Noba unganika ivam namamiya. Ndingayitsha nephepha layo lohabiya. Ye anditsho ba uEl Nino waye right pa. And ekugqibeleni anditshatanga mna. But ye xa ndibona into ezinje. A whole fucking time in the night, you throw. I seem to understand. But, what you guys? Usemhlabeni apha man yazi umuntu makabe lento afuna ubayiyo as long as yena ehappy ngesiqhu sakhe.